Kutheni lento kufuneka ndinxibe imask? Kufuneka sinxibe imask yelapho xa siphandle ukuze sikhusele ukunwenwa kwentsholongwane yecorona COVID-19. Ukunxiba imask kunciphisa amathuba okuchathazelwa ngamathontsana athi asasazeke xa abantu abanentsholongwane bethetha naxa bekhohlela. Abantu abanentsholongwane abangenazimpawu bangangazazi ukuba banayo futhi bayigqithisela kwabanye xa bethetha okanye bekhohlela. Ukususela ngomhla wokuqala kuMeyi, wonke umntu kunyanzelekile enxibe imask xa ephuma phandle. Musa ukunxiba imask yotyando, ezo kumele zinxitywe ngabasebenzi bezempilo bodwa. Ukuhlamba izandla nokubaqelele ebantwini kusezezona ndlela zokuthintela iCOVID-19. Nxiba imask maxa onke xa ukwindawo zikawonke-wonke. Indlela yokunxiba imask. Imask kufuneka igqume umlomo nempumlo ngokupheleleyo. Hlala unxibe imask yakho maxa onke naxa uthetha, ukhohlela okanye uthimla. Musa ukubamba imask yakho ngaphandle kokuba uyayinxiba okanye uyayikhulula. Musa ukubamba umlomo, amehlo nempumlo yakho. Hlamba izandla zakho ngaphambi kokuba unxibe okanye ukhulule imask yakho. Hlamba imask zakho ngamanzi afudumeleyo anesepa uziayine xa zomile. Uza kudinga imask zibe mbini ubuncinane ukuze ube nenye xa uhlamba lai ugqiba ukuyisebenzisa.